on this beat, ladies and gentlemen.
Mama tarumbeta, mwari anamelemeta, yeogogo Sifani nazopata, asile inaozesha, yeogo
Baba arusi ongera
Doni jambo kubwa mwanangu Kaituze shima yangu Jozi lina nitoka mwanangu
Pole we
Siamini macho yangu
Chai. RKO. Sheer Comedian.